yaboohiyaa weli Yuuskana aday baray ficlasiirna igu riday adigaan ku yeeshaa yaboohiyaa weli Yuuskana aday baray ficlasiirna igu riday